Abasore n'inkumi batanu bafise imigambi myiza kurusha abandi mu gisagara cha Bujumbura baronkeje imitahe y'ibanze inyuma yo guhiganwa n'abandi mu mugambi w'igihugu paeje. Ayo mafaranga y'imitahe y'ibanze akaba azosubizwa nk'uko bivugwa na Professeur Désiré Manirakiza arongoye mugambi w'igihugu paeje.
Muri paeje ibyo gutanga amafaranga ngo mbere n'umutanga imamvirope nabyo dukora. Sa amafaranga yo gutahana mu mfuko ngo ngiye runaronse ngo mabanuze. Nuko tubanza gutegura iyi migambi tumaze kwitegurira hamwe igitega muri kumwe n'aba expert babafasha gutegura imigambi tuyibone neza hanyuma dutangure rero ibijanye na blocage de fonds iciza nuko atanumwe mu baronse ibako byukuza muri no competition agiye ataronse umutayi wibanze mvuga umutayi wibanze kuko murazi ko ari amafaranga azotegerezwa gusubizwa.
Irumva Gisele ahingura amavuta y'ibiyoba na Cedric Niyongabo arima ubwatsi ntete bamenyesheje icyo iyo mitahe yibanze igiye kubafasha.
Tuwaronse uburyo bungana nk'imiliyoni 11. Ubu ndonse aya mafaranga azomfasha mu kugira shobore kugura ibyuma bishobora gukora ayo mavuta mu mwanya muto kandi afise amélioration nyinshi gose.
Abandonkejwe amafaranga angana n'imiliyoni 13 ikigiye guhinduka nahora ndima ubwatsi buke kuko ntari mfise ahantu hiyaguye ho kurimira ubwo bwatsi kandi n'ibikoresho nakoresha mu kurimira ubwo bwatsi byari ibikoresho bidashemeye ariko ubu ngiye kurondera ibikoresho bishemeye hama ndonde n'ikibanza kinini kugira ngo ntegereze gutanga umusaruro w'ubwatsi bwinshi ushobora gukwira aborozi babyifuza.
Ubwo rwaruka rwo mu gisagara cha Bujumbura rugiye kwifatikanya n'abatsindiye imitayi y'ibanze mu gihugu cyose mu nyigisho z'iminsi ndwi zizobafasha kurangura neza imigambi yabo.